until we meet again. Nangokwani kakholwa. Ndiyakwazi kwelokhokho. Ulele ukuthula ukufumene ukuphumla. Apholile amanxeba, uxolile nomphefumlo. Ushila umhlaba, kodwa uza kuhlala uhlele enhliziyweni yami maxeshonke. Thina besithe sokufa silahlane, safunga. Sathi, till death do us part. Sathi phakathi kwentlungu nokuhle. Sazinetha imvula, ivuthuzela nemimbi moya. Thina sokuhlala, sinamathelane. Phakathi kobucebi, ubutyebi okanye igquba indlala nekatilele ziko. Ikhona ingulo kubuhlungu yoyisakele nenyama. Thina safunga sazibophelela, sathi, mangingabiyontando yamntu, izihlobo okanye abomndeni. Mayibe intando kaThixo. Nangokuthandile, yena wakususa kum, wakusondeza kuye. Latsho landitshonela ilanga. Baba kaSponja, sithando sentliziyo yam, themba lam leminyaka. Wena ukwazile wandinika uthando, ubundosula inyembezi ngamaxesha anzima, ubulifudumeza nekhaya. Wena ubuyindoda emadodeni, ubuhlala unalo icebo, ububomi, ubazi abantu, uyimpilo kum nosapho. Ubungekho msulwa, kodwa njengandoda, kona kudaliwe. Kakade ukuqhathana namaqhinga, inxalenye yobomi. Ibuhlungu intliziyo, andizungatsho. Eli lona likhulu inxeba. Ndizibonile iimpawu, kodwa bendisenalo ithemba. Ndilibona nengomso, lona belisaphila iphupha. Yangubundihlebele sithandwa, ndihlale ndihlome, ndingahlabeki. Kodwa kusenani.